Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga. Tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka. Tunaomoka. We ni dam, di 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 dam. You're so dam, hii dunia si yako pekee. You're so dam, utashtuka.